tengana kupom shida zote zitaisha kabisa. Vita itapotea, nuru ni mwake Mwokozi, tutakwenda tukakae milele. Leave me.